kuzajya mbere liba mu bihugu nokwibagiza yuko ufisa abagenzi nabase kahise k'igihugu karatwereka yuko uRwanda kuva ku ntwaro za cyami twamye sinovuga turabana ribi mugambi kwamye dukozanya ko sije twifuza mugabo muga kuva kera ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko nyinshi mu gihe bivuze nta kidakogwa ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twibwe abantu bagize kudeta bose bari mugasha barafunzwe zana abo bantu bacigwa imanza binjira igereza rero nimba batuba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazohoza bakinjira ntituzovuga ngo u Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi zizokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe njye twarabonanye n'icyegera cy'umukuru wa FPR i Dodoma tugiye mu mikoranire rya CCM twarabonanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRICS twarabonanye n'umunyamabanga mukuru w'umugambo CNDD-FDD yaragiye Kigali twe twari tuzi ko byaheze twe turindiye ko baduha yiga niho hari kibazo yiga harageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti ngira bazoze ejo tubona birakase yiga sinzi yiga mwese nuko barundi batahora bumenya yiga hagiye ibikorwa birakogwa twagira ngo biraheze ngira hari azwi nk'inki ngira sinzi kandi ndege nuko ari modoka gusa hama tubona birahagaze nicyo gituma tubaze mu nguvu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPR icyo byumvira ko nawe nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinibaza ko umuntu amara imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigenda y'ibihugu bizombaho imyaka 10,000
yobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ararega leta y'u Rwanda ko ari ihungabanya umutekano w'u Burundi muri iki gihe ibyo abivuze nyuma yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye ashinje u Rwanda ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace kavugizo mu ntara ya Bujumbura umunyamakuru Desire Atungimana adufitiye inkuru irambuye
Reverend Ndikuriyo umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri no wa kabiri Niyari umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko arirwo rufasha abahekura Burundi bo mu muhari Red Tabara yabishikirije inyuma kiganiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyesha makuru ku igenekezo rya 2026 mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi aho yifatiye mu gahanga leta y'u Rwanda ko ari ifasha imigwi igwanya u Burundi igahekura u Burundi Ndayishimiye yarongeye arabishimangira mu ijambo risoza umwaka yashikirije abarundi
nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cya Habyarimana cyose kuva kuri chef d'état major gushaka ku deuxième classe bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Congo mugabo akaba atashoboye kugaruka amabrene n'indege babikora bimbabura ubu amafaranga nayo yarabaye ibyatsi nta bantu mirongo ibiri babahufisiye n'abandi bazosubira gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye nimba mwarabonye isomo mwarose ku basoda ba Habyarimana
muri kino gihe Burundi buhanzwe n'ibibazo isinzi bitagira inyishu ngo nta gitangaza ko abarongoye igihugu barondera uwo bitako Frederic Bamvuga inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 98 gushika itariki imwe y'ukwezi kwa 11 mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe aranebagura ibyo Burundi bwagiriza leta y'u Rwanda
mu matwara y'ibihugu yubonye ifise ingorane zikuremereye mu gihugu uca uvyara izindi hanze kugira ngo abanyagihugu bose bakwemere baje nyuma yawe maze uwariko ayaragutunga gatoke atemere ivyo rikuragira utubonera akanyuvuga uti n'umwansi w'igihugu iyo ubwenge bwari bw'umwe bari kindi ibi aya matwara turayaze turabona icarico hajya ari nibibazo hagati mu gihugu arimo ararondera inyishu ye kugyanga arabe ingene yobivamwo ariko nta nyisha ronka
Reveriano Ndikuriyo yamenyesheje muri ico kiganiro camaze amasaha arengane ko kugeza ubu batazi catumye Rwanda guhindukiza mu ijambo Nirutange abo barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi barongowe na Godefroid Niyombare uwo munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yizera ku Rwanda ruzoteba rukikubita gashi asigura ko bigoye gutahura ukuntu ico gihugu co kwimana kagwika abantu atakindi karota atari gusesa amaraso y'abarundi
ico gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe kabisa nyaka cendera heze kwezwa ko biheze Nizwa muna nye, nichega sumukura FPL, idodoma. Tuge mwumikura nja kaja ya CCM. Kwa muna nye, nama andu wa delegasyon, mwisa uzafri, kamuli brick. Nichega sumu ya mwanga mkuru mga, mwese ndepu dede, ragi ikigari. Kwa tila chuzi kubja heze, kwa tila nje kwa waduha. Ika hara geze kumutu wanywa, ngila ngushupu katoti, ngila wazo zecho. Mwumu gama, mwisa uzafri, kamuli FPL, ichwa viyumbi, ilako na.
Na Frederike Vamvoginyu Mvira, ale meza kubigani, nwagati, yivyo bihugu bitige zibi hagarara. Atangazwa ariko n'ukuntu haduki ikibazo abarongoye Burundi bakihutira kwagiriza u Rwanda kandi hari amashyirahamwe bahuriyemo yofasha gukora amatohoza atawegamiye no gutora umuti w'ibyo bibazo
bene ko cyaronse ikibazo kiraba ibihugu nka bibiri cyangwa bitatu badahamagaza ijya nama yo mu karere bakavuga bati reka turafise ikibazo nimubone mudufashe gutora umuti cyo kibazo naye kuko ndakusemerera nko kumenga n'abana ntibikenewe Nukufuga siviva zovyo, yobari viva zovyo, njiwa wivuga.
Intandaro y'ibyo byose ni igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekerezo rya 2022 kwezi kwa 12 ivugizo muri zone Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi cyahitanye abantu 22. Icyo gitero caremanzwe n'umuharire de tabara urwanya leta y'u Burundi ariko wamenyesheje ko wowo utagwana n'abasivile ariko ko mu ntambara nabo bashobora kuhagwa uwo muhari wemeza ko wishe abasirikare 9 kurufugwa abo basivile go bazwa leta y'u Burundi inyuma y'ico gitero umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaciye amenyesha ko uwo mugwi ufashwa na leta y'u Rwanda ivyico gihugu camiriye kure mu itangazo casohoye igenekezo rya 2029 u Rwanda rwamenyeshe ko atanahamwe mu buryo bwa ribwo bwose ruhuriye n'imigwanyi y'u Burundi rwamenyesheje nyabonako n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi Icyo gihugu cyasabye Burundi ko ibibazo bufise byoganirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Uzajya mbere liba mu bihugu nuko iyo bagiza yuko ufise abagenzi n'abasi kahise k'igihugu karatwereka yuko u Rwanda kuva ku ntwaro za cyami kwamye sinovuga turabana ribi mugambi kwamye dukozanya ko sije twifuza mugabo muga kuva kera ubu rero ibyashitse mu 2015 ariho byose bikomoka kandi nkuko nyinshi mu gwiga bivuze nta kidakogwa ikibazo cy'u Rwanda murazi ko habaye ingufu nyinshi zo kwegera leta y'u Rwanda kwibate twibwe abantu bagize kudeta bose bari mugasha barafunzwe zana abantu bakigwa imanza binjira igereza rero nimba batuba bavugira bakaguma hariya bagaca biyungunganya umunsi bazoza bakinjira ntituzovuga ngo Rwanda rubitse umutwe w'inkozi z'ikibi oya ibindi zokwigwariza tubana neza nicyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe Jitwa rubunanye n'icyega cy'umukuru wa FPL idodoma tugiye mu mikoro njya kajya ya CCM twarabunanye n'abandi wa delegation muri South Africa muri BRICS twarabukegera cy'umunyamanga mukuru mugambo CNDD-FDD yaragiye Kigali twetwe tuzi ko byaheze twe turindiye ko abaduha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanywa ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo tubona birakase iga sinzi rega mwese nuko barundi batahora bumenya igahagira ngo ikogwa birakogwa kagira ngo biraheze ngira hari azwi nki ngira sinzi kandi ndege nuko ari modoka gusa hama tubona birahagaze nicyo gituma tubaze mu nguvu nibaza rero yuko nk'umugambi zobaza muri FPL icyo byumvira ko nabo nimba koko ari batanga intumbero mugaje sinzi bibaza ko umuntu amari imyaka 30 mu buzima yashobora kwica imigenda n'ibihugu bizombaho imyaka 10,000